Hola hola, Semlas namhlanje emafezini and next to me uPhilani. Philani kunjani babe?
Ngiyaphela phakathi amana.
Hayi ngigrand kakhulu. Udlala ibhola ngendlela ehlukile. Bizwa ngani uhloko lomdlalo odlalayo?
Oh, leli bhola lidlalayo libizwa nge-soccer freestyle.
Oh, salah.